Tata lo mchito, hlukane nami. Tata lo mchito, vele uyamthanda, hlukane nami. Ngoba wena umpiki. Ayibo. Yazi ngiyakwazi, awukwazi nokuqamba amanga. Yazi ngiyakwazi, awukwazi nokufihla ngiyazi. Yazi uyangikhaza, uhleli lo mchito angazi. Ayisimanga. Lapho yazi ngiyakuthanda. Inkinga ucingo lakho mina sithando sami yazi angisalibambi. Lapho ngiyabona nezinto ziyashintsha endlini awusangithandi. Kunzima nokusondela kuwe empedeni ayawungibambi nje. Noma singayeka isihlahla sathando gxilika amagqame manje. Ukubeka ngathi ngabe siyamthatha kahlale nathi. Thatha lo mjida uvele uyamthanda uhlukane nami. Naba bangani ngizoyiqhubela impilo umkhulu uzongithwala. Shiya mina shiya leli bhola ukhathele ukulidlala ma. Ukuba kuyangathi ngabe siyamthatha kahlale nathi endlini. Thatha lo mjida uhlukane nami vele uyamthanda mina. Nginaba bangani ngizoyiqhubela impilo umkhulu uzongithwala mina. Shiya mina shiya leli bhola ukhathele ukulidlala ma. Blas au pigi. Blas au pigi. Uvela umvume ngkhona ta. Au pigi. Iyini kuwe nasanda ta. Au pigi. Angisize mlindo mfana. Angisize mlindo mfana wami. Yazi. Leche rai pigi.
Yami ngibambane nayo for many years yangifebe. Sijaba khotmani ngicela ungazingeneza kwami. Yazi uzompike ngoba kapiki yeah. Inkinga kapiki yena yeah, nah. Ramaphosa bheka icele whoever's the minister of police futhi. Ngicela nje ubambe umthetho ngizame eza kwami izandla. Ngibambe ngimthethele ngoba kapiki. Yes, I got big, yeah. Intombi yami ngibambane nayo for many years yangifebe. Sijaba khrotmani ngicela ungazingeneza kwami. Yazi uzompike ngoba kapiki, yeah. Inkinga kapiki, yeah. Ramaphosa bheka icele whoever's the minister of police futhi. Ngicela nje ubambe umthetho ngizame eza kwami izandla. Ngibambe ngimthethele ngoba kapiki yena yes akapiki
Blas au pigi. Blas au pigi. Uvela umvume ngkhona cha. Au pigi.
Yeah. I'm sad that I had to write this like this. Jesus Christ, what a crisis. I cut her off, yes, I might miss. I, before you go, baby, come kiss. I, hold up, wait, hold up, who's this guy? Kill him, my love, I kill him dead. Mama said, same thing, Papa said. Never use your heart as your head. I'm crying, crying, crying. Cause the love we had is dying. Only one of us is trying, while the other one is lying. Even though you fuck me up, I still love you, boo. Say you love me too. Say you love me too.
Blas au pigi. Blas au pigi. Uvela umvume ngkhona cha. Au pigi. Iyini kuwe nasanda cha. Au pigi.